All right. Yaba. Boko waka mamizi na misha mo condom. Boko waka mamizi na misha mo condom. Boko waka mamizi na misha mo condom. Boko waka mamizi. Shamu condom.
Condom.